Yo ni aje wasemanze, make sure mna subscribe kwa Ghetto Flavor. Iko nini? Kautamuka ghetto. Nika kuku kienyeji. Truth Watch Dr. The Live. Kweni ready watch, yeah.